Nazi ehamba phambili neshisa lapha mbukelwe bantu TV 1 ngifisa ukuthi ngikulethele zona zisashisa zingaka pholi engicabanga ukuthi nawe futhi awukakazazi noma uzazi kodwa awukwazi ukuthi ulandelele ukuthi ngempela ngempela kwenzekalani ezweni sakhile lapha ke sikwipolitiki ukuthi ngabe kwenzekalani kwipolitiki njengamanje ngoba amatafula kugqinqe igonqo nje ephenduka ebhekale nale uthi bewazi nje ukuthi iANC idinga uJacob Zuma ngaphezu kokuba uJacob Zuma yena eyidinga iANC ukuze iANC iqhubeke isurvive ihole kahle lelizwe ngendlela nanokuthi baqhubeke abaholi bayiANC basebenzisane ngokubambisana. Usalandela, okay, othi ngiqhubekeke ngi-unpacke indaba okuyona engiphethe. So njengoba sazike ukuthi laphana ku-national voting okuyilona qembu elihambe phambili kade kuvotwa ngomhla ka-29 May ngomhla ka-29 May kube i-ANC ilandelwe i-DA bese kuzoba iyona ke laphana i-MK. So lokho bekhomba ukuthi amaqembu njengoba lingekho okuyilona elithathe amavoti angaphezu kwa-51% laphana kuma-political parties. Lokho kusho ukuthi amaqembu okuyiwona phambili kumele azame ukuthi asebenzisane ngokubambisana. I-ANC bekumele ikhethe ukuthi ifuna ukuhamba naliphi iqembu elizosebenzisana nalo. Njengoba ngishilo ukuthi i-DA number 2 kusho ukuthi i-DA yona ibisemathubeni amahle ukuthi isebenze ngokubambisana eholeni izwe laphana e-South Africa ne-ANC. Kanje benze lento ekuthiwa i-collision. So mayingabe ke uRamaphosa ke sekuveza lokho kuma-members noma sebehleli ke beyisigungu kwi-board nalabo abambisene nabo belungisa yona indaba yokuthi bazosebenzisana ne-DA. Amalunga amaningi e-ANC avela achitha izandla athi ngeke ukubone lokho, singamane sishiye phansi yona inhlangano yakho lo lena i-ANC njengoba i-ANC vele kuthiwa inhlangano kaRamaphosa. Njengoba ke uJacob Zuma naye agcine ephuma kwi-ANC wathi yena angeke asaba ingxenye noma abe omunye ozovotela iqembu i-ANC ngoba yiqembu lela likaRamaphosa. So uNokwedi Mantashe uthi ke akenze okufanayo noJacob Zuma lapho avize khona ukuthi yena angamane aphume lapho kwi-ANC nokuba esebenzisane nohulumeni wamabhunu okuyi-DA njengoba i-DA sazi ukuthi yiqembu lapha eliphethwe ngamabhunu upresident wakhona noma umuntu oliholayo khona u-Stacey. Sengimkhuhliwe ke futhi kunengixolele into zamabhunu. Okay, sidluleke lapho ekuthini uGedi Mantashe uthi yena ngeke angamane aphume akusiyeke yedwa nabanye abaningi. Lokho kusho ukuthini kwi-ANC? Kusho ukuthi i-ANC uma isebenzisana ne-DA izohlakazeka iphele. Uma ngathi nje besign agreement uRamaphosa uthi usebenzisana ne-DA benze i-coalition nayo iyahlakazeka i-DA. Ama-members akhona amaningi kwi-ANC asekulungele ukuthi ayaphuma kwi-ANC uma ngathi i-ANC isizobambisana ne-DA. Amalunga e-ANC athi wona afuna umkhonto wesizwe kube wona qembu elibazokwenza nalo i-coalition lapha ebambisaneni ekuphatheni izo kuyiqembu kwelelo i-MK lika-Jacob Zuma. Kusho-ke ukuthini lokho uma ngabe amaqembu ethu azophuma uma kuthi i-ANC izosimisana ne-DA? Lokho kusho ukuthi amaqembu amalunga uma ngabe ephuma lapha kwe ANC, i-ANC izosala nani ngoba izosala ingesina lutho. Shuthi iqembu liyafa liyaphela liyahlukana nje ngenxa yokuthi uRamaphosa ufuna ukuthi i-ANC isinsane ne-DA. Lokho-ke mengabe kuvele ukuthi amalunga alindele ukuthi aphume lapho kwi-ANC mengabe i-ANC isinsane ne-DA i-MK, lokho kuthi mekuvela ufikile Mbalula uye wagijima-ke wacela i-meeting esheshayo ne-Jacob Zuma kule mpela sonto esisuka kuyona mengicabanga bekuyi-Friday. So uma ecela i-meeting no-Jacob Zuma yilapho-ke bagcine behlala phansi baba ney'ngxoxo. Emva kwalokho kwalezo y'ngxoxo i-MK ibe isibuya ne-statement esi-officially besibhalile laphana phambi kwabey'ndaba esifundeka kanje. MK media statement esibhalwe ngey-6 that was Tuesday or yeah that was Tuesday or Thursday ngey-6 zika June 2024 sibhole kanje MK party clarifies engagement with ANC on collisions. The MK party confirms that engagement with the ANC
have indeed taken place regarding the coalition discussion. A meeting is expected to take place soon, where the MK party will hear the views presented with an open mind while firmly prioritizing the inspirations and aspirations of the South African majority and blacks in particular. We commit and reaffirm to engage only in the future of South Africa, which prioritizes the interest of the black people, especially the black majority who are poor, unemployed, homeless, and landless, against the interests of white monopoly capital and markets. Any coalition has to focus on eradicating the system that preserve and support the prolonged political subjugation and economic enslavement of our people. Uma ngabe unombuzo go unembuzo ungathinta lapha unhlamulo okuyena umuntu okukhona lapha eqenjini okhulumela iMK. So bafethu injalo kwincwadi njengoba ibhaliwe nje ibhalwa iMK ukuthi nakanjani kungekudalanga bazohlala phansi nayo iNC bezeke bezwe imibono ukuthi kuzosetshenziswana kanjani lapha ni ANC mekuthi iNC ifuna ukuthi isebenzisane neMK. IMK ayisho ukuthi cha sizosebenzisana nabo, ithi sizoqale sizwe ukuthi baza nami nayiphi imibono. Kodwa kulento le MK kuyiyona ndlela abafuna kusetshenziswana ngayo mebezosebenzisana neNC. IMK ithi cha sizosebenzisana nabo uma ngabe bezo ukuthi sizobe senza imfuno zabantu, ikakhulukazi labo abantu abamnyama abahluphekayo abangasebenzi abangenawo amakhaya abangenayo umhlaba nabangenayo i-financial freedom noma abaswele imali. Bafowethu injalo-ke indaba shuthi i-MK lapho singafika ithi no asimisani nani. Uma ngabe ke i-NC iya kwi-DA amalunga ANC imost yawo ayaphuma vele ukuthi kwede matashe oyilinye owoyimi ngelinye ilunga eliqavile le-ANC selishilo ukuthi cha lona liyaphuma uma ngabe le collision ye-DA ne-NC iyaqhubeka. Sisazoke siboneke zisazokhala kakhulu. Ngazo wakho umbono uthini kule nto eyenzekayo njengamanje kule ANC eholwa nguRamaphosa? Abanye ke bathi uma ngase iDA icollide noma isimsane neNC, uJohnston Hansen lo hola iDA futhi uzobe senza kanje noRamaphosa. And uRamaphosa laphana kwiNC uyena muntu osolwa njengoyizamba nelibolile okuyilona elimosha iANC. Lokho okungenzeka uRamaphosa angase akhishwe nge vote of no confidence ku vote amalunga asePhalamende kuphela. Uma engase kuvote amalunga asePhalamende vote ukuthi siyamchitha uRamaphosa, ngoba leyo nto vela siyayibona ukuthi iyeza kancane kancane. UJacob Zuma uvula iqembu elisha leMK ngoba efuna ukulwisana naleya governance kaRamaphosa nopholibu kaRamaphosa. So uma ngabe uRamaphosa engakusashaywe ngesithende nge vote of no confidence, lokho kusho ukuthi uJohnston Hansen uzoba upresident weSouth Africa, ngoba phela uyena vele ikhanda eliphambili lapho kwi-DA. Uma ngabe bezoma kanje ne-ANC, uma ngase kuchithwe lo ANC, yilo ozongena aphathe ngokungalokho njani, ngongabi namuntu abambisene naye, uzobe sephethe nje ikhanda yedwa kuyena othatha iy'nqumo. Lokho kobe kusho ukuthini ke kumalunga a-ANC njengoba ethi afuna ukuphuma nje uma ngabe i-ANC izobambisana ne-DA not i-MK? Lokho amalunga a-ANC akubona ukuthi cha, shouthi uhulumeni wabantu babamhlophe amabhunu uyabuyela emandleni. Yingakho ke nibona ufikile mbalula ekade gijima nje enza iy'ngcinga engapheli encenga ukuthi abe ne-meeting no-Jacob Zuma ukuze bezokwenza i-appointment yokuthi bahlale phansi no-Jacob Zuma ohola i-MK, babe ney'ngxoxo zokuthi kusetshenziswane ndawonye. Shuthi i-DA isibekwa eceleni ngoba uma ngase baqinisa ikhanda ofikile mbalulwa no-Ramaphosa kuyaphela nge-ANC. Yabo, kuyaphela nge-ANC,
abahamba no Zuma noma abahamba ne no black government bazoya ku MK bese kuthi ke labo abasebenzele abantu abamhlophe be black monopoly white monopoly bazohamba nelokhu kanjani ne DA okuba ingcosana niyabazike na. Okay bafowethu, asike sihlale la ku comment section sihlangane khona. Siqhubeke subscribe silakhe i-video ukuze sokuqhubeka silo sinithelela ukukona uqhubekayo ezweni sakhe. Siphinde sihlangane kwamanye ama-video alandelayo.